dushime 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 barundi kazi
beza
dushime 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 dushimire imana
beza
turakarorero nimico yacu yasuranga
turi beza
turi beza turi beza
era baturaseruka rikaka turamenyura bigashimwa Tukanye nyambo zishote Turambara tukabegwa Eka dusani nyambo
Henge dusani nyambo
Niduta karanga Kuko turaseru kabaga shima Hare vyenshi tukwiye kwishimira Kandi turabikwiye Bisi nuke nziza ndende Dukoresha duterera makuyanya Turubaka bigashima
Dushime, dushime, dushime barundi kazi
beza
Dushime, 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 dushimire imana
beza
Turakarorero nimico yacu yaturanga
Turi beza
Turi beza Turi beza Dushime, 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 dush
tukamwenyura
Shut up.